ariko utarabisoma nasaba kukumva kumburana mu muhezo kuko nina vya mirongo ya itegeko rya binyemerera kuko hari ibyaha nakoze bikomeye birimo mugihe nashaka ko bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye mu buryo bwo kubikoramo niho nakwifuza rero ko nabana mu muhezo kuko ni njye wiyemereye kuri kandi mu kuvuga uko kuri
uburaniye mu ruhame ari cyo bikubangamira
yego nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga
ubu turi kuburana ku birebana n'ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza nta nubwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose ni mu mpamvu zikomeye ntabwo ari ibimenyetso ntabwo ari bugushinja reka dukomeze urubanza dukomeze mu ruhame kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho
umwirondoro wawe ni Kazungu Denise
yego
ukaba uri mwene uragiwe nayo na uwanyirigira ukaba waravutse mu mwaka w'1989 mirongo inani n'icyenda ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ukira mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali
mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera Kimironko Kinyinya Kabuga Masaka na Rusororo akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana akabazirika amaboko n'amaguru akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo umuhoro ipensi imakasi n'ikaramu agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga telefone akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo kuri banki ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo cyangwa bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita bica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye Madame la Présidente muri abo harimo ababashije kumucika bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12 we avuga ko yishe abantu 14 babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya imimenyetso